Morning, sister.
How are you?
Ngiyaphila, sister.
Hayi, nathi sidala umkhuhlane kodwa si rise.
Yebo, sister.
But we still need our headlines.
And
mina ngazi ukuthi so bright siyahamba siyothenga la ngaphesheya komgwaqo and all that.
Yeah.
I don't know anything else about so bright. So what do we have kwiphepha ndaba ngo so bright?
U so bright lana uvulele abantu abalo abaneyingadi emakhaya abalimayo. Uma ukhuthele.
Yeah.
Uso bright uyabona ukuthi umuntu ukhuthele lo. Akadlali ngomhlaba ngoba thi sifuna umhlaba.
Uzowenza.
Bese beyaqeda bakhimjondolo noma batshale imba, batshale utshani nje.
Yes.
Hayi ke uso bright ke manje na ubonile ukuthi hayi bo kunabantu labakhuthele batshala ukudla.
Mm.
Angisiyazi ukuthi vele ukudla kuyinkinga.
Yes.
Abantu bayalamba le mnyango. So uso bright ke njalo ngolwesithathu banani ne market day. Kula market day lapha ka so bright naka lento naka checkers. Bavuleleke ukuthi enike abaneyingadi laxhumene nabo umuntu oyifundela ke lapha ukuthi bakuphi nje bakwazile izolo ngomhla ka 7 ukuthi bahambe bayongena phakathi isitolo badayisa izitshalo zabo.
Okay. So ukhona ephepheni ukuthi kwenzeka kanjani?
Yebo, kwenzeka kanjani? Kusukela kuphi? Obani abanjani njani?
And then ke ithini indaba kade ngamgcina lo baba sengimbona emaphepheni again uMike Mabuya khulu.
Hey uBig Mike, Mike Mabuya.
Yeah, Mike Mike.
Yebo. Angithi siyazi ukuthi vele phela uMike ene uwumunye wabaholi abaqavile la eKZN. Kwazokala ukuthi kunamacala athiza shushu asolwa ngawo okukhwabanisa kanye nabanye ayesolwa nabo. So ke wasithi hayi mina ke njengoba kukhona lento ka step aside ngizocela ukuthi iqembu lingivumele ngithi step aside nginganzi lutho nje into yeqembu ngibhekana nale licala hayi nangempela ke ukuthi ubhekene ke necala kuhamba ke leli viki edlule inkantolo yamthola emsulwa
olimthethile
lamthetha licala emsulwa so ke ephepheni ke kuyachazwa ukuthi hayi uMabuya khulu useyabuyela ke ethina asebenzela iqembu akasekho lapha kwa side so abantu bangamangalile mabembona nje
akaqila akaba ngobest
yebo ngiqanga
kusemthethweni ukuba kwakhe
kusemthethweni nje inkantolo nje imthole nje imsuka okaMabuya khulu.
Okay, ukuthuthukiswa komphakathi ukufikelwa kwabantwana wathi zephelile.
Siyazi ukuthi njoba kade kuphela inyanga kaMay bekuyiviki ke lokuthi kube iviki labantwana. Uyabona, Children's Week. So ke umphathiswa ke laphana eminyangweni ukuthuthukisa kwezomphakathi unkosikazi uLindiwe Zulu uye waphambisa ukuthi abantu uyangxenga ukuthi abasize phela abantu abadala banikekele iy'ngane ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi iy'ngane zitholakala zisenkingeni zihlukunyezwa zidlengulwa zibulawa. Kahle kahle abantu abadala basuke bengayinakanga iy'ngane. Uma iy'ngane siyinakekela ziyakwazi ukuthi zingabasizwa futhi ingane yakho ingane yami sonke kuyasinxenxa ke ukaZulu ukuthi asinakekele abantwana
makube njalo.
Yebo, so abantu ke bangafunda ke kabanzi.
So siyafunda bafunda iphepha lithola kanjani?
Liyatholakala kuFacebook uthi nje at KZN Community Newspaper. Uyangena ungena kuwebsite yethu uthole ney'tori nje ezinye ey'balulekile ey'nohlonzi esilokhu sikhuluma ngazo uma ngabe zikweqile ngeviki elilandelayo zilokhu zikhona nje angeke uyisole futhi uma wenze njalo.
Yes, hayi sibonge Mhleli.
Ubonga mina.
Salute.
Hayi impela kanjalo nje.